bathilele afinayo sabuzima nathi thathi indwela liphege sikhomela yeye mntaneni oyiwane opeyiga ndivuya kakhulu ke namhlanje ndikwazi uba ndifumane impahla yoncinci nabantwana ba ndiyabulela
xolo mama nathi siyalilisana ngale ntlungu yakho xa ucinga noba mangaki amatyotyomba athileyo apha
xa ndithekelela amatyotyombe athileyo pha ebebaliwe yi-340
enkosi mama asigqibeli sam kuzaba singumbutho yakhoke transformation movement sizawumane sisiza sizojonga progress intoba kwenzeka apho sifumana khona asingombutho unemali kodwa siyakwazi ukudibanisa sincede abantu bakuthi abasomelayo abasahlala kubugxwayi babahlala kuo enkosi mama uthe ngubambana ne kodwa si-African Transformation Movement siqondile into yoba sifike sizokelisana nabo.